Ko maunga haruru te maunga, ko tangitū te moana. Ko te ngaru e te awa, ko Ngāti Tū, Ngā te kurimokihi, Ngāi Tātara na hapū. Ko tāngui o te marae, ko Evelyn Ratima taku ingoa. Tēnei te mihi a tēnei ki a koutou rā, te whānau, whānui hoki. My kōrero to you today is a whakatauaki based on culture, our reo and our whenua. Toi tū te reo, toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua. Embrace our culture. Be strong with your language. Know who you are. Be one with the whenua. Stay close to your culture and you'll never be alone.